Select Africa TV updates sawubona mbukeli ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlanhla ogaqele isikhundla sokuba inhloko yamajaji kulelo uMandisa Maya uthi umbuzo ukuthi ingabe iningizimu Afrika isikulungele yini ukuba nenhloko yamajaji ngomuntu wesifazane ukhombisa ubandlululo ngokubulili uMaya kumanje ubambe njengomangameli wenkantolo yokubekezwa kwamacala uphonswe imibuzo yikomiti lezo bulungiswa ePhalamende njengoba kuqhubeka inhlolo khono yalabo abagaqala isikhundla sokuba inhloko yamajaji ebuzwa ukuthi ngabe izwe lakuleli selikulungele yini ukuba nenhloko yamajaji ngomuntu osifazane uMaya uthe lo mbuzo akuona nje owokubuza futhi awubalekile uthi lo mbuzo uyabacasula kakhulu abantu besifazane siqhubeka ngodaba oluthi mbukeli Isikhungu esibhekelele ezizitimela kuleli iPrasa sithi sesifundulule inqwaba yezipoki ezisebenza ngaphansi kwaso. IPrasa ithi bangaphezu kuka 2000 abasebenzi ababhaliswe ngokusemthethweni futhi abahola nyanga zonke ngaphansi kwalesi sikhunga osekuvele ukuthi ngabantu abangekho. Ukuvundulula kwalezi poki kulandela umkhankaso walesi sikhungu sokucubungula kabusha amakhono neziqu zasasa. Zabasebenzi nokuyindlela esizama ngayo ukuthola ukuthi ngabe kuqashwe abantu abafanele yini ezikhundleni nasemsebenzini ekhona eyahlukene. Usihlalo webhodi lakwaPrasa uLeonard Ramatlakane uthi lo mkhankaso wabo obizwa ngeOperation Ziveze uyaqhubeka nokuthela izithelo ezinhle kanti uphethe ngokuthi bazojeza kanzima labo abahola imali yezipoki. Kanti u-Eskom uqalise uhlelo lokucisha kukagesi ngenkohlo noma ngenhloso yokuwonga ngaphansi kwesigaba sesibili kusukela ekuseni ngo-11 ngomhlaka 2 ku-February 2022 kuya ngehora lesihlanu ekuseni ngomsombuluko olandelayo. Kanti mbukeli umongameli wezwe iningizimu Afrika umnumzane uCyril Ramaphosa nethimba lakhe lilawula ukuphephetheka kokusabalala kwegciwane COVID-19 usememezele ukuthi izwe selidlulile ku-wave 4 noma ku-fourth wave. Wangaleyo ndlela sekunqume ukuthi kube nezinguquko ezithize ezweni. Uthe uma uhlolwe watholakala negciwane kodwa zingekho izimpawu zokugula asisekho isidingo sokuthi uyohlala ngawedana. Uma uhlolwe watholakala negciwane unezimpawu ngeke usahlala u-10 days kodwa usuzohlala u-7 days. Kanti uma unomuntu ohlolwe watholakala negciwane le-COVID kepha wena awunazo izimpawu asisekho isidingo sokuthi nawe uphinde uhlale ngawedwana. Kanti abafundi bamabonga aphansi nama-special school bona sebezoya nsuku zonke ezikoleni. Ngabe kuthini mbukelwe Select Africa TV ukuphawula wakho ngalolu daba? Sibekazi lapho eza namhlanje. Siyacela futhi ukuthi sihlangabeze ey'nkundleni zothi zokuxhumana ku-Instagram naku-Twitter uyasithola @SelectAfricaTV ku-Facebook uSelectAfricaTV kanti siyacela futhi usivakashele lapha ku-YouTube usubscribe ulike uphinde ukomente. Mina nginguSinenhlanhla le iSelectAfricaTV.